ncokole nomnye efowunini ndimxelele uba ndiyi-twin and zii-identical twins.
Abuze umntu. So guys, niyafana because amanye ama-twins endiwaziyo mna wafana. Yho, si-identical kaloku.